Yes, turabona mukije bakunzi ba Buja Flavor, turabona mukije bakunzi ba Imperial TV, turabona mukije bakunzi ba Bound to Boy, twizera ko mumeze neza, twizera ko mukomeye. It is me kuri microphone, utaragira subscribe kuri channel ya Imperial TV, urashobora kubikora akubwira gume uri update news to afite no musi about Big Fizzo ari muri media so yindirimbo yiwe yakoranye na Juma Jux. Ni ndirimbo imeze neza yitwa Dia, iri kira bifatamo neza kuri YouTube, igeze kuma views hafi 2000 birenga. Amajambo ni menshi, ama comment ni menshi, gusa icyo twabonye tutabonye kwa SatB nuko Juma Jux yashobye gusupporting indirimbo ya Fizzo yaraye postinze kuri Instagram yiwe, biboneka ko ni indirimbo bamufishirinze yayiryoye kwijamo. Hama icyatume tubaha amakuru no munsi ni Big Fizzo aho ari muri media tour y'indirimbo yiwe, yagiye aravuga amajambo menshi abakurikanye ama radio mwavyumvise, gusa hariyo video iri kuri trending cyane avuga ati beef ni vyiza, beef ni nziza, but beef yo mu Burundi ni fake kuko hageze gusupportingana wapi. Gusa muri Tanzania beef yabo ni bien, hageze gusupportinga umuziki wose barawusupportinga batarinze kuraba ngo uyu ari muri iki cyangwa uyu ari muri iki. Reka tubakanya mukurikiye amajambo y'inkora mutima Big Fizzo yavuze muri media tour yararimwo. Hama wowe utaragira subscribe please, urashobora gukora subscribe kugira ngo muri update yarimi kuri microphone. Ciao ciao Imperial TV, reka tubakanya mumukurikire Big Fizzo mugani desire.
Isiwe usiangalie eti uli ni kundi B, ule ni kundi A. Kama mziki ni mzuri upushi. Wallahi ni siwa danganyeni. Hizi bifu ambazo sisi tunafanyaga hapa ni bifu za kijinga. Tanzania hata japokuwa wanafanya bifu, lakini ikienda kwenye mziki wao, kundi B na posti, kundi A na posti. So okay. Kwa hiyo, tufanye bifu sawa, bifu kila mtu ana haki ya kumpenda mtu ambaye anampenda, msela ambaye anampenda, lakini ikija katika kupush mziki wa Burundi, kundi B na kundi E na kundi C na kundi whatever.